tekanumunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imbisi yose kuri imbonesha kure yahuse nyuze umwanya w'amakuru akezweho tugiye kwibanda ku biriko biravugwa mu mugambwe SNTD FTD cyane cyane ku majambo yoba yarashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ni Reverie Ndekuriyo. Imbere y'uko dutangura iyi nkuru, reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mudukurikiye muri mu Burundi muri mu bice bitandukanye mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega no mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Turabonutsa kandi turabahaye ikaze, turaramutsa kandi turahaye ikaze abadukurikiye bari mu bihugu bibanye by'u Burundi. Turaramutsa kandi turaha ikaze abadukurikiye bari ku mugabane wa Afurika bari mu gice cy'ubuseruko, icy'ubumanuko, icy'uburengero hamwe n'uburaruko n'abandi benshi tuzi ko badukurikira bari ku migabane ya kure harimo Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Reverie Ndekuriyo birazwi ko rimwe na rimwe ashikiriza amajambo akomeye cyane kandi afise insiguro, iyo yavuga womengo ntacyo aba arondera gusigura, ariko biravye neza hari icyo aba asigura. Munama Reverie Ndekuriyo yakoresheje abarongozi batandukanye yigeze kuvuga akababazwa n'uko atabangarike hari mu ntwaro akabaye gaca kaja ku mbuga ubwo nyene. Reverie Ndekuriyo yaciye ashikiriza ko barongoye abandi botegura aho abakozi bazohora babika telefone zabo kugira ngo bazitore batashe. Rero Reverie Ndekuriyo akaba yarigeze gushikiriza ibisa naho yari nivyo yari yavuze muri 2022 aho yagabisha abakunda kurega indongozi, aho yari yagize ati uwo tuzomenya ko yatanze amakuru nawe tuzoca tumushira kuri liste ntwari, utanga raporo nkande ujejwe iki. Reverie Ndekuriyo mu minsi iheze yashikirije ayandi majambo yateye abantu kwibaza ko ibintu byinshi n'ijambo ryo gukonjega verbe ese byo babisigura iki. Reverie Ndekuriyo yarageze ati nababwiye nti ibintu muza muravuga ngo mushigikiwe n'abakuru mu gutera akajagari, abo bakuru bafise mana bavuyeho duca tubikonjega verbe. None ntibyagenze uko, ikintu cya mbere cyo kwishimikiza ni itegeko, ntituzokwishimikiza Doriane ngo ajerwe komunikasiyo ngo uyu ni umu SN. Oya, si manda nayo nyene naho idahera turamukonjega verbe, niko Reverie Ndekuriyo yoba yarashikirije. Naho iyi mvugo itangaje mu majambo ikoreshwamo irimo kuri kwinshi, hari abantu bari baratumye mu gihe cya Alain Guillaume Bunyoni, hari abitwa ba Robe bahora bakoranya abantu bakavuga amajambo yo gutuka abahunze ngo ni abanzi b'igihugu, aho Bunyoni rero akorewe agafungwa nabo bisanze bahindutse abanzi b'igihugu batangura kunyegera. Hari uzwi ko yari yaratonye bidasanzwe kuri Perezida Nkurunziza, nawe rero yari yarisha amahera ngo bashushanye Pacifique Ntazwi bamwambuye agahuzo nk'uko Pacifique Ntazwi nawe abyemeza. Umuntu rero yaratewe n'ubwibone kugeza aho asuzugura Evariste Ndayishimiye agitwara umugambwe amuhamagaye amwishura ngo mbe wewe umitegeko nkande, abone Nkurunziza apfuye, abone wa Ndayishimiye yarimitswe, wa muntu yaciye yiyomora wenyene atawumukoze ko. Hari uwabisiguye neza agira ati bazogukonjega verbe ni ukuvuga ko bazoguhadikiza mu rivuga bashaka, iryo rivuga rishobora kuba kubaguzwa, gupaporwa canke kunyagwa, hari ugufungwa, kwangazwa, kunyurozwa, kwicwa, niko bameze iyo bakuye umutegetsi wabo abiwe barahamwa. Kuva ku rugamba niko babikoze, bakuye Nyangoma, inshuti za Nyangoma zarahakorewe, bakuye Rajambo, byagenze gutyo. Uwo munsi wiswe uwa Niyombare, uwa Piyo na vya hanyuma, uwa Nyabenda, uwa Bunyoni, uwa Ugowe. Ntimwabonye ayo bakoreye umumenyeshamakuru Jean Bigirimana bamuhoye kare inshuti ya Renaudace Hatungimana, nuko bimeze. Uyu munsi rero abishimikiza Reverie Ndekuriyo Evariste Ndayishimiye Prime Niyongabo na kugarika ngejo bazobakonjega verbe, niko rero iyo nkuru twari twabateguriye yacu ya mbere ivuga rero ngo n'abanciye bagize amahirwe yo kuba inshuti z'abakuru ngo muri ga guca bugufi baraca bugacana yandi. Nimba nguri inshuti ndayishimiye ntukishire hejuru urya ugaye ejo niwe ngo uzobona aho utibaza ngo aza gukonjiga verbe. Niyo inkuru ya mbere twari twabateguriye kuri aya majambo ashikirijwe na Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo rero yatangaje ko hagiye gutangura operasiyo yo gukura impyisi mu ntama mu gutuza inda z'intara cyane cyane mu mashuri. Mu rugendo rwiwe rero mu ntara ya Rumonge, umukuru w'inama nkenguzamateka ubwo yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo yamenyesheje ko hagiye kuzoshirwa ko umurwi uzobujerwe gutuza abantu batera inda abanyeshuri. Ko bwiwe ngo birababaje kubona umugabo atera umunyeshuri imyaka idashika 20 imbere yiwe umwigemerera abagifise imyaka myinshi yo kubako bamuteye inda. Rero ngo abamwiciye kazoza kiwe abakoruko rero ngo bakwiye gutuzwa, abigeme nabo nyene ngo bakwiye kwikebuka badahendesha udufaranga dukeya kugira ngo nibavuge ababateye inda. Ese ku bwawe iki gikorwa cyafasha gutuza inda z'indaro? Reka twibandanirize ku nyigisho z'umugambwe muri misa paruwase Rusamaza. Makuru rero dukesha urubuga rwa Saint DFDD avuga ko umunyamabanga mukuru wa Saint DFDD Reverien Ndikuriyo yigeze gusengera muri paruwase Rusamaza iri muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi. Nkuko byama bigenda hagiye Reverien Ndikuriyo yarahawe ijambo hari kuri alitari Nyeranda aratanga ubutumwa bwiwe ko we ahawe ikibanza aheza agakora propaganda y'umugambwe arongoye ntawe bigitangaza. Igitangaje no kumva na Patiri yakora propaganda y'umugambwe akabikorera kuri alitari Nyeranda. Urubuga rwa CNDD-FDD rwanditse rubwira ruti munsi wa ryiwe umusaserodoti w'umukama akaba yasabye abakristo ngo nibaje kure y'Imana yongera abasaba gukoresha neza ubuhinga bwa none kuko ubwo buhinga bukoreshejwe nabi ugasanga buriko bukwega kwegera abantu mu guhumbu canke naho ugasanga buriko gutyoza igihugu n'abakirongoye. Yasabye abakristo ba paruwasi Rusamaza kutibagira iyo bavuye ati Yezu aba akarorero k'abagumya banga intsinzi iraharanirwa. Nimwiyi nitwibagire aho twavuye nidusamare kuko nitwebwe shingiro ry'iyo tuja nitwibagire iyo twavuye na kahise ka paruwase yacu. Akaba yarahamagaritse abakristu ba paruwase Rusamaza gukora cyane yongera basaba kudata umwanya mbere ngo bisunge intumbero nimbona kazoza y'igihugu. Nimba CNDD-FDD itambeshiye izo nyigisho za Padiri Joseph Bigirimana ziratangaje ziyakoresha imvugo y'imfura kuya CNDD-FDD zitiranya kwerekana bitagenda neza mu gihugu no gutyoza igihugu nk'uko CNDD-FDD yigisha mu gutuka batavuga rumwe nayo zikora propagande y'umugambwe. Patiri ntabe yo kwigisha propagande y'umugambwe naho uba uri ku butegetsi. Padiri ntakwiriye kuyibagira ko hari uba bose aba CNDD-FDD n'abatari bo. Padiri ngo nakwiye no kwibagira ko Burundi butandukanye na CNDD-FDD, ko uyu munsi CNDD-FDD itwara Burundi ko ejo hazoba abandi. Padiri ngo ntakwiriye kwibagira ko ingoro y'Imana izamwe bose aba CNDD-FDD n'abatari bo. Padiri ngo ntakwiye kwibagira ko iyo abantu bagiye mu ngoro y'Imana baba bagiye kuronera ikibanza c'amahoro bitandukanye n'intambara za politiki abantu bamamwo, maze rero bakaba mu kibanza kituvukanisha twese kubera twese turi abana b'Imana cokene. Imana rero ikunda n'abariye ubutegetsi bwifuza kuniga ngoro y'Imana. Rero ngira kuriye kwa mari ikibanza umwe wese abwiramwo akumva araruhutse mu ngoro y'Imana ngo tuza kurondera inkuru nziza ya Kristo ngo itubohore mbere natubohore ibyo ikinyoma cya propaganda y'umugambwe kituzirikana kukati turondera kwa kuri kutugira abidegembya. Abantu benshi rero ntibatahuye impamvu bamwe mu ndongozi z'imigambwe bahabwa ijambo mu isengero ntibiboneka neza n'ishengero rero ngo niriringanishe abana b'Imana maze ababigisha ababe abahawe ibanga ryo gukorera Imana. Reka rero tubandaniritse iyi nkuru ku bindi bihe byatangajwe n'ikinyamakuru Radio TV Bonto ni kinyamakuru cy'umupfakazi wa Pierre Nkurunziza igitega ko kivugwa kigira kiti mukenyera rugamba ngo uruhare rwawe ni ntangere mu kurugiza umwimbu bidushikana ku Burundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere muri 2060 kabaye mbajwe rero kuri wa gatandatu igenekerezo rya 16 Ntwarane 2024 ku nshuro ya gatatu umunsi mukuru wahariwe umukenyezi wo mu bwambwe Sainte Devote bise umukenyera rugamba day rero rero byabereye ku kibuga Ingoma cyo gitega byitabiriwe n'indongo zitandukanye hereye ku mukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Jean Bendera Kabuca umukuru w'inama nkiguzi z'amateka umuhuza w'abarundi umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sainte Devote ndi kuri yo abaserukira imigambwe genzi ya Sainte Devote bava mu bihugu bitandukanye nka Tanzania Zimbabwe hamwe n'abandi birori rero bakaba byaranzwe n'idefile yamaze umwanya munini akozwe n'abakenya rugamba ibiswi by'inkona hamwe n'izindi mbonerakure turaza rero no kubategurira bidatevye inkuru zigaruka kuri uwo munsi kuri ico kivugo rero twari duhejeje kubabwira bikaba rero byabereyemo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye tuza kubategurira ngo inkuru kugira ngo mumenye rero uko byari byifashe uragirondera ngaha kuri Hose News reka rero tubageze ko n'ibindi bigiye bitandukanye ruzikanyo ushana rwo rubandanya kwagura inkombe n'abanyagihugu baba ku nkombe z'uruzikanyosha mu gice cya karitsiye kinanira ya kabiri muri zone ya Musaga mu gisagara cya Bujumbura avuga ko batekewe n'ubwoba kubera uruzi ruguma rwuzura biturutse ku mvura n'amazi y'umuvuduko munini abegereye urwo ruzi bakavuga ko batewe umutima uhagaze n'urwo ruzi kuko umuntu ashobora kuhagirira ibibazo umwanya n'umwanya n'agashavu kenshi bamwe abanyagihugu bakavuga ko rero baruhishijwe no kuguma basaba ubufasha bw'abajejwe intwaro kuko bamaze kubitura atari gake kugira ngo bafashe urwo ruzi kutabandanya rwagura inkombe ariko gushika ubu akaba atakirakorwa urongo wa karitsiye yakinanira ya kabiri Eric witonze akavuga ko bashikirije icegeranyo kuba bakurira kugira ngo bashobore kubafasha akabamenyesha rero ko hari ibikorwa bya babuha biriko birakorwa ku kiraro cyo kwibarabara ya 12 kuri zone Musaga bakizera ko n'uruzi rwa Kanyosha rugiye gukorerwamo ibikorwa kugira ngo ntirubandanye kuyagura ibituma rero rushobora gusenyura amwe mu mazu arwegereye tuba kengurukire cyane banywanyi bacu mukurikiranye amakuru muze gucikwa n'irindi tuza kubageza ko kuri imbonesha kurembura uyu mugoroba gusa rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe cyangwa sabane niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa nayo tubageza ko Imana ibahezagire.